twawa utushita twa kwatamaka leso mpepaine eundwila lyomsiende nesa shisha ibumba ewa kwatamaka mumi poka poka sosa pavumi wandi nangu la fise fia kuisa nangu amabimbi emeshani ukuboko kwa kwe takwa ipipa moku puzu shama nama Sasha, allow me a foi. langu paka lipeshani. Aleluya. Yes, Lord. Shinango mukalamba eulandila wana bakwe eulandila kwa bana bakwe
simone kukosa kumeso ya bantu
lindu uluila kuli bali abakwete milandu.
The name of the Lord is a strong tower where I shall run to,
cause all the battle belongs to you, my God.
Nothing that is too hard with God.
Tamusha neka mumatololo, tamusha neka ngawa mpakasa. Your love never fails.
Tamusha neka ngafya kosa.
Tamusha neka.
Tamusha neka.